I would like to thank you for helping me destroy that evil gnome. For that, I will give you each 2 wishes. Choose wisely.
Woo! We win!
Phase 1 of destroy the gnome and everything he holds dear is in action.
I need you to destroy them!
Ah! You're finally going to get what you deserve.
Then come down here and let me kill you!
I think we have to get rid of one soon.
Da 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 da